Gitega Entertainment TV twaramutse tubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese muri komara dukurikirana n'abanye naho muri turi kumwe n'umurongozi w'ishirahamwe ry'umupira amaguru mu ntara Gitega AHISHAKIYE Eric uyu numunsi wukurangiza ihiganwa ry'icicaro cya gatatu ngaha mu ntara kugira ngo tumenye umugwi userukira intara ndetse wamaze kuba umenyekana president ihiganwa muri rusange ni mwovuga ko ryagenze gute
ego uko bivuze ihiganwa no munsi rirarangiye igicicaro cya gatatu ni higanwa twari twashatse yuko imigwi yose izohura ariko ni byadushobokeye kumvo zitandukanye urabona ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryarasavye yuko totanga hatarenga itariki 30 z'ukwa gatandatu umugwi uzoba wabaye wa mbere no kuvuga uzoba userukira intara mu ma eliminatoire irondera icicaro cha kabiri aho rero twege twari tugeze ku munsi ugira 12 deuxième journée mu kiringo twari kukina 17 journée urumva twari dugisigaje impinga tari ntoyi niwe twabona yuko vyo bavyiza tugacira aho hagati turakoranya imigwi turavyumvikana ko yuko tworondera imigwi ine ya mbere hanyuma iyo migwi ine ikagira demi-finale wa mbere ugahura n'uwa gatatu wa kabiri ugahura n'uwa kane hanyuma bakagira rero urukino rwa nyuma baravye yatsinze muri iyo demi-finale ni yundi rero match duheje kurorera ariko jewe ku bwanje urukino narorereye wabonye uravye ritme rwarimo kwa urukino rimwe ritme no kuvuga inkino 12 no kuvuga umukinyi bamaze kwinjira neza na neza mu ihiganwa ariko iyo bagira naho bagashikana kuri 17e journée murabona yuko twoserukiwe ni equipe ifise ijunja mugabo nubundi ndizeye ndayizeye tuzogira ni rya mbere tukenye inkino 12 urabona yibaye ya mbere gi kino ikinyi inkino 14 yari 12e journée yarakinye inkino 12 rakina ya demi-finale 13 n'ubwa finale 14 niryo rya mbere ubundi twara dukina inkino zitarenga 9 nibaza yuko nako kazoba karusho kuntuze kuri ekipe zo duserukira itazogarukira hagufi nibaza kwizoshika kwihangira
numwaka wawe ku burongozi bw'ishyiramo ry'umupira amaguru mu ntara Gitega numwaka usigura gute
bo numwaka jewe mbere no ha novuga yuko ari umwaka wazanye imigisha numwaka jebo na kwimigisha muravye ngaha kuri stade murabona kuri sharije intebe zirahari si je nazanye mugabo urumva baravuga ati zizace kuri naka na ruhara nagize ni ntuze urabona no mu mupira w'amaguru rya mbere muri intara ya Gitega yaratwaye Primus League ni rya mbere nivyo byose turavyishimira
muravye uko rino higanwa cy'icicaro gatatu ryagenze hari cizere yuko ayandi mahaganwa azokurikira azogenda neza
mbo turavye higanwa uko ryagenze ni higanwa ryari rifise nivo zitandukanye z'ama equipe kuri jurune ya 12 no kuvuga equipe ya mbere rifise amanota 28 mugabo hariwe equipe zitatu zari zifise amanota ari munsi ya 5 zyumvikana yuko hariho ubudasa ku ma ekipe hariho ne ekipe mbere washaka ifise ubusa itigeze ironka nari inota rimwe muri izo nkino 12 nizera rero yuko botegura hanyuma mu mwaka ukurikira tukaronka ama ekipe aduserukira utwe tuzoca tugira ihiganwa rirerire dutangure kare urabona ubutari twataguye shampiyona mu kwezi kwa gatatu twadutanguye dutevye mugabo nakore biraduha icigwa tuzoheza dutangure hakiri kare kugira tuzogire duheze twese kare singa haho gire nabonye no mu ruyigi babasavye iyo ntuzeye ikipe ya mbere bageze kuri fazare bahejeje fazare no kuvuga roturu ntibayigize nabo baciye bagira nk'ibitugize ubu rero tugiye kuyifatira gufata ingingo tuzotangure ari shampiyona nko mu kwezi kw'icumi canke mu kw'icumi cyari yuko tuheza ekipe ifise performance kuyiye
uko gufata imigwi igera kuri ine igakina kugira ngo murondere ubuserukira intara nta kintu cyicuka kibi cyazanye mu banyamuryango bishyira mu gihe umupira amaguru mu ntara Gitega
Oya vrema twagize washaka asambire uwo munsi extraordinaire kubera iyo mvu turavyumvikana ko turagira kubera asambire generale souveraine turagira turavuga tuti ni bande bakene yuko turondera ekipe munani mugabe ekipe munani ne vyari kutworohera kuko turi twari mu periode d'examen no kuvuga n'abakinyi bacu beshi n'abanyeshuri nabo turabagirira impuhwe niho bavuga bati reka dufate ekipe zine kugira dukine mache nkeyi ntituvuze haviyo tariki dutanga bose barajyohewe mugabo ico no bamenyesha uruki champion itaheze haragira ivyo tufata kugira dukingire imigwi kubera ukoroye nk'umugwi kuri jurune ya 12 bari gukina 17 nurumva aho niho hari kuzicuka bavuga ati mwankoroye ntahejeje yo nteza nari kugira ico tuzoca tugira no kuvuga nta mugwi tuzokorora iyi migwi yose ya participe iyi championa no kuvuga izosubira ikore muri championi ikurikira mu bisanzwe ekipe giye guserukira intara muri zinkino za eliminatoire irafise amahirwe y'ukongereza abakinyi irafise amahirwe y'ukongereza abakinyi tege tuzovyifasha turondereze abakinyi beza tubona yuko bashobora kuza gutanga inguvu muri ekipe hanyuma izana umusaruro kwiye basokuru baravuze ngo hari abantu ha mu runtu singa hamwishira hamwe gusa no muri championat ya Primus League imyidogira hari hababona nkintu ko batarika abandi babibona mugaba hagarikize wewe hajya amaze kujija ikosa abafisi ikosa ko yaribonye wewe nuko uvuga utigeze ubona uhabwa na formation y'ivyo guhagarikira inkino biragoye kuvuga yuko woba wabo ufise ukuri muri ivyo wewe wabonye
niki kimwe mbwira abanyagitega cyane cyane abakunzi b'umupira amaguru
no batera kamo bashigikire cyane uno mugwi wa garage tushigikire uno mugwi wa garage turabe kuzodushikana kwihangira uyi ni capital politique dufise imigwi itatu ngaha numwe ibiri iri muri championat Primus League hakaba umwe uri muri deuxième division reka turabe ko yosubira akagira amahigwe iyo iri muri deuxième division ya garage nyene turuha amahigwe nyene tukasangira asubiye aturadugije iyo yindi ekipe yo baramantuzeye amatavya y'amavuta.